Boys, my daughter.
Malil, ¿qué es lo
que se llama? ¿Qué
es
lo que
Luto.
Something, General.
Next. Ngoba, angeke ngishiye inombolo. Angeke ngilahle inombolo.
This a problem.
Fire your kishi. Fire! General, I'll tell me no more to me. It's just one. It's just one.
Bandit, we need 15 minutes to pay.
Wemfazi, angikuqavi. Ufunani la?
Ngiyakwazi mina, Abraham.
Akulona igama lami leyo.
Ukuphi?
Abraham, kunentemela mutshele.
She's alone, it's called thing.
Yeah!
U-Isaac, indodana yethu iyaphila. Futhi melaze ukuthi babakhe ubani. Futhi ngifuna bone lento babakhe ayiyo. Ngibulandela iy'nyathelo zakho.
Yile yento beyofuna ukungitshela yona.
Nayi indodana yami. Indodana yethu.
Why manje?
Ngiyamletha kusasa. Isikhathi sokuthi ube ubaba.
Sergeant! Sergeant!